inama nkuru y'igihugu yarumvise n'umubabaro mwinshi yuko ubushikiranganji bw'imigenderanire y'Ubufaransa bwashikirije yuko ibwirizwa shingiro mu itorwa ryayo ku itariki 17 Rusama uyu mwaka byoba byararanzwe n'umutekano mugabo bakongera ko yuko hashobora kuba harabaye ubwicanyi n'ayandi mabi. Inama nkuru y'igihugu yagira imenyeshe yuko amaraporo yadushikiriye yerekana neza gose yuko atamabi yabaye igihe cy'itora y'ibwirizwa shingiro itariki 17 Rusama uyu mwaka. Inama nkuru y'igihugu irababajwe nuko ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu bw'Ubufaransa bwemeje yuko ubwoko bw'abatutsi butagikingiwe muri iri bwirizwa shingiro rishasha, kandi abahinga mu byerekeye amategeko baremeje neza yuko iri bwirizwa shingiro riheruka gutorwa rijanye neza n'amasezerano y'Arusha kandi inkehwa zikingiwe, ubutegetsi nabwo bukaba bwarasabikanijwe hagati y'abahutu, abatutsi n'abatwa. Nikimenyamenya nuko mu nama nshingamateka abahutu baserukiwe ku bitigiri 60%, abatutsi nabo bakaba baserukiwe ku bitigiri 40%. Mu nama nkenguzamateka abatutsi mu nama nkenguzamateka abatutsi baserukiwe ku bice 50%, cyo kimwe n'abahutu. Muri leta naho abahutu baserukiwe ku bice 60%, abatutsi nabo bakaba baserukiwe ku bice 40%. Mu nzego z'umutekano haba mu gisirikare cyangwa mu gipolisi, abahutu n'abatutsi baserukiwe cyo kimwe ku bice 50%, uko byahora. Abatwa nabo bakaba bazoserukirwa n'abatwa batatu mu nama nshingamateka hamwe n'abatwa batatu mu nama nkenguzamateka bazoheza bakagenwa nk'uko byahora mu bwirizwa shingiro rya kera. Icyongeweho kandi ni uko muri iri bwirizwa shingiro rishasha mu rwego rw'ubutungane abahutu bazoserukirwa ku bice 60%, abatutsi nabo bakazoserukirwa ku bice 40%. Inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga ihunyabwoko n'ayandi mabi aturutse ku ntambara eka n'ayandi mabi asenzikaza hagati y'akazi na muntu yasabye ishimitse irongera kandi yiyamiriza yuko Ubufaransa butosubira kwivanga muri politike y'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane ku vyerekeye ubwigenge bw'u Burundi. Muri iyi minsi abarundi b'abahutu b'abatutsi cyangwa abatwa bariko baregerana, bariko barashyira imbere ubumwe, umutekano eka n'uguhariranira. Murakoze.